Sidani, Smene, Wankula, Kondwan in Ankuma, Pamene, Amasegera, Confession, Yachpani Jagi, Chimene, Jam Sanka, Kukara, Sokoleri, Tenene, good president, Wachpani, Manager, PTB, Pamene, Amajida, Confession, Zinda, Wablanta, Kukomesa, O, Kuyambira, Sulu, Buffet in September, Kulegera, Lero, Buffet in September, 2024. Depo, President amene Dr. Nankuma speech yake imene watsegera convention imene ndi imene tamverani
a Vice President ampaket mulandele ulemu wanu ulemu kwa inu olemekezeka a Secretary General Honorable Simeon Piri, kapenaso ni nwa nyonyo. Mulandira ulemu wanu. Komanso, mamemba onse a National Governing Council ya Japan, ya PDP, yomu ya sankiru ya tsiku la lero. Mulandira ulemu wanu, ndipo mulandira congratulations. Mundele leso ndipeleke ulemu kwa regional governors yatu once seven ma regional director of women once seven ma regional director of youth once seven ulemu wanu ulemuso kwa inu a councillor Tokozani na moyo umwe wiki ya tai pofika wiki ya tai mnali wapa mpando wa konsolo ya mbu malamulanti ule mwanu kumaso tima anyadira kutino amene wande kansala uya mbirira wajibani ya PDP ule mwanu Uremu, nipeleke nso kwa ma district governor, ndi ma komite onse a district, ome muli muno, uremu anu, ma constituency governor, ndi ma komite onse a constituency, uremu anu. Mundole so, nipeleke uremu, kwa ino a master of ceremony, Adani Nkuta, mwagwira nchito ya bwino kwa mbili, ndipo nchito yanu mwagwira pano, takutira nayo, tikuti ziko mwagwa mbili. Komanso mundirole, ndipeleke ulemu, kwa elections board, yomu imaende sa mwambo, moto gozedwa, Ndikuzwa otsogolera kanali ya fungai chwa kanali akamanga kumano elections board yonse kopo saposa omwe makamu kulongolola apa afungai chwa ya mulandile ule mwana manena kuti anthu amenewa agwira nchito ya ikulu wamaini sachisankho chifukwa nkuteka kuti pali anthu ena omwe amakayika kuti amenewa angaende sachisankho ena maganiza kuti titenga electoral commission komano ndikupange ni congratulate mwagwiraso nchito mwina so kuposa electoral commission ena munango dutsa hapa antu sana kone tabwela ni muzaime hapa antu wakone osati mukwere kuno Anyamata ndia sungwana omwe aende sabu no chisankoji chumwe kwa ine is a free and fair election. Anyamata ndia sungwana ke ndia menewa tau mbele ni mmanji kutoko zene kwa mbili tukupempeni kuti ntawu ina tikaza kupempanisu kuti mutitandi zile mutazatikanile yae Muzavo mele, magwira nchito ya ikulu. Congratulations and we thank you very much. Pita na mga karipasi. Popitiriza, ndipitirize, ndikutoboza. Delegate win alliance, yemwe anabwera kuno. Kuchoka makomo mwanu ena ndamba kuti anachoka dzana ena ngakhaya anachoka mande mnachoka makomo mwanu kubwera kunoko kublanta ndicho linga chimodzi choti muzandi thandizire ineyo kundipasa anthu oyenera kuti ndigwira nawo ntchito kuchoka kwanu makomo manomo sikuti ndino anthu oswa azochita ayi sikuti ndino anthu obaizika ayi komano mwachita zimenezi pochikonda chipani cha PDP Chifukwa ngakhale pene machoka kwanuko madziwa kuti muku mwanandisa bwino komanso zoyipa chifukwa nchito ngati simaka 100% perfect nkati mwemu pamene ena akusangalala kuti aja kati mwemu ena sana aje Pamene nkati mwa delegate ena akusanga kuti avala t-shirt ndichipewa ena t-shirt ya apelewera komano tikupanga madongosolo kuti tiesereko kuti at least win alliance akhale chimozimozi nazungulira nkati mu ndamva mavuto makumana nawo ndikudziwa kuti ena mukachoka pano kupita kono mukatsikire basi maenda so ntunda utali ndiye pachifukwa chimeneji Chifukwa panali dongosolo na konza dongosolo tipo lichitika kulena kuti mwina anthu muli ndi nkhawa tatopa tikakatsika pakaronga paboma tikapanga bwanji tikakatsika kulirongwe tikapanga bwanji tikapanga tikakatsika kumawo tikapanga bwanji ndikutsimikizireni kuti anapangira ma calculations ochoka potsikira basipo kupita ndikubwerera ndakonza dongosolo nakuti no ma transport anu mukamachoka aliyese alandira transport yake PDP wali. PDP wali. Osati yongo piti la yoka. Kumaso muna mwere la ija uka fikira painepo. Mapangiru wake tipanga joncho. Kumaso ndapempa PDP wali. My governors, kuna kuti no pali eno wasana nandire matisheti through the Secretary General Tipange Sanga kuna kuti at least ngati silelo kono mupeze njira kuti at least by Monday and ngati seziteka lero matisheti yao magofiketi yao alandire Chifukwa jani, za chitika pa chifukwa, chifukwa ena, mavuto hapa nsewu, anafika mochero. Anapeza katundu hata hata. Choncho tipanga madongo solo, ameneo. Kwa inu, umwe masa nkido maonindo siyana siyana. Nibeleze sokuma ni congratulate. Congratulations. Sinali nchito yopweka yae inali nchito yofutidapo maka maka pamipandoina yomwa ntuma piki sana ngakale inayongari nsogoreli ndi maziwa kwenna kote kuma nchito yakula chifukwa tsiku ni maandi la mirandu akuti anditukwana akuti zokhama kuti komano timayesesa kutesa mavuto ameneo komano pamene mwasankhidwa maudindowa mafuna ndiyankhwe nanu maudindowa mukhala nawo for 5 years mukazachita bwino azakusankhaninso anthu ake omwewa koma ni mafuna ndi chenjeze kuti mu constitution yatu yomwe ana fotokoza honorable Roger Sonko ikunena kuti ngati munthu akatenga mpando ndi mpando wanga ukhalira osagwirira ntchito zili mu constitution yetu amene yoyo adzachosudwa pa ulindo pamwe mene yo sinapelekedwe kwa ine kuma yapelekedwa kwa NGC kuti wina wangu utenga mpando basi kumankhala ngati osewelera siziteka kuzapitiliza mpando meneo ndikuyankhula izi pofuna kulimbikitsa kulena kuti no pamene mwatenga mipando imeneyi tiye ntigwire ntchito yotumikira chipani tiye ntigwire ntchito yotumikira amalawi kunja kukwacha pankhani ya chisankho tipanga zinthu zathu mwachangu kwambiri pamene tikupita chitsogolo tero kutikatere ndiye kuti mawiki awiri akubwerawa central committee ya Japan ikumana yomwe pakapitanso mawiki ena awiri NGC yonse idzakumana kuti tiyambe kugwira ntchito zosiyana siyana mipando yathu koma ndipempheso unena kuti pamene mwatenga mipando imeneyi tiye ndiyigwire ntchito iyi mwachilungamo mwachilungamo chifukwa inu ngati ino mamemba a NGC mupasidwa udindo otumikira ndinakamba mmamawa momuno kunena kuti mupasidwa mipando nthawi zina muzitumidwa kuti tengani ichi mukapereke kwa kuti ndikakupasani malitaka awiri kuti mukawapase anzanu akafike ndi malitaka awiri fa nthawi zina tizitero koma koposaposa ndanena kuti ine munthu wa ndale namudziwa muntu andali nampunzira ndi nyengo zochepa zokha zomwe ndizipereka katundu kuti kaperekeni kwa mwambiri ndizipanga ndekha. Kutali ku ma transport obweza aja amene nyandibweza ndekha. PDP wali, PDP wali, ndibweza ndekha pa chifukwa tichezera pano tichezera. Chifukwa ndikuchita mantha kuti ndikangoerekeza kungoti chonchi wina salandira. Akaenda pansi, akaenda uphanyerere kupita kwao. Tiyeni tigwire ntchito kwa omwe munapikisana nawo mene anenera Honorable Bese Chirambo. Munapikisana nawo ali yesu akamapita kuchisankho amayembekeza zinthu ziwiri, kuwina kapena kulephera. Omwe mwalephera musaziyang'anire pansi, musaziderere, chifukwa nanunso mwapeza mavoti, nanunso muli ndi anthu. Anthu anu aja ndofunika kuti no mugwirizane ndomwe awi nawo kuti ntchito ya Japan iyende bwino. Pali ma responsibility ambiri mbiri mu Japan. Mene anenera Mai Chirambo tizithandizana kugwirira ntchito limodzi kuti ntchito za Japan zipite patsogolo. Kwa ineyo palengezedwa kuti kupyolera ku msonkhano uno mwandikhulupirira kuti ndikhale president wa Japan. Chomwe mwandipatsa ndachilandira ndi manja awiri ndipo ndikutumikirani. Komanso nene ichi kuti ena amanena kuti achipani cha PDP saka pikisana nawo pachisankho azagwirizana ndi chipani china. PDP wali, mafuna ndikuwuzeni inuyo enu aka Japan lero kuti ifeyo mmene tiliri ngati a PDP pachisankho cha chaka cha mawa chomwe chidachitike pa 16 September tikukapikisana nawo patokha ngati Japan cha PDP. Ndibwerezenso tikukapikisana patokha ngati a chipani cha PDP. PDP wali, PDP wali, ndikunena kuti sizoona mene tiliri ifeyo chipani anthu ena samadziwa adziwa ndi convention ikuti kuma PDP ndi chipani ya chikulu. Ena akhaganiza da PDP kuchitipa kulibe, PDP kunsanja kulibe, kunkhotakhota kulibe. Akhaganiza choncho anthu ena kuganiza molakwika. Nde zipani zina zimatamidwazo nazonso zipange convention. tione ngati anthu ake azakhale ngati amene wa ndiye ifeyo ngati chipani chomwe nchachikulu sitingataye nthawi yathu kumakazigulisa kwa anthu ena kuti mutitenge ndikuoneka ngati ogulisidwa chipani cha PDP tikuyankhula kumasintha komanso ku press conference tinachitira ku Blantyre nanena kuti chipani chili tifuna ndikufuna kulimbikitsa achinyamata komanso azimayi kutenga maulindo lero ndi mafunso a Secretary General kuti kodi zikuoneka bwanji ndakuta zikuoneka kuti mu LGC mu ambiri ndi azimayi moti omwe amapanga phokoso la 50-50 ifetapitirira pa 50-50 po komanso ndinanena kuti tikufuna kupereka mwayi kwa anthu ena omwe amangomva kuti ndale ndi chati amafuna tapanga ndale komano tifuna tisinthe maganizidwe mindset change chifukwa malawi muno takhati kuganiza kuti tikati ndale amapanga ndi yawo ndimapanga ndi banja ilo amapanga ndi yakutiyo tikati mneneri wa chipani koma ndi akhale akuti acha tikati vice president wa chipani ndi akhale akuti acha kapena treasurer general secretary general atakhala akuti acha kubana na kuti iyayi ndikufuna tichite open opportunities for the youth omwe akufuna for the women omwe akufuna kuchita participate in politics kuti achite participate ndiye ndipempha achinyamata onse azimayi onse omwe mmafuna mutapanga ndale komwe ndirosegula ndipo chipani chomweno mungachitsatire ndi chipani cha PDP tikuthandizirani kuti ntchito zanu ziyende bwino tikuthandizirani kuti maudindo mwatenga komanso ena simunatenge maudindo tikuthandizireninso njira zosiyanasiyana nakamba kuti cholinga chathu china ndikulimbikitsa ntchito za chitukuko makamaka madera akumudzi chifukwa ambiri apapa tachokera madera a midzi 90% mwena 95% kumudzi kupita lero kuli mavuto ochuluka kumudzi anthu akamati kumalawi kuli njala yemwe amayambirira kuimva kwambiri ndi munthu yemwe akuchokera kumudzi akamati katundu wakwera mtengo sopo wakwera mtengo shuga wakwera mtengo mchere amayamba kumva the pain to feel the pain ndi munthu wakumudzi chifukwa munthu wakumudzi tsiku la lero yemweno amadalira kwambiri kulima mbewu zake akakolola akugulidwa pa mtengo ozizira chifukwa kuti alibe njira mwina access to markets kapena mwina ayi walima komano kwawo kuja kulibe nsewu wabwino kuti akagulisire katundu wake ku misika yabwino mapeto ake amatinamiza anthu kubwera ndi timaplastiki tawo walima soya wako kapena walima chimanga kaya walima na ndolo ndi amabwera kumudzi kuja akuti usinthanise na ndolo uja kapena nyemba zija ndi mbale ya chimanga kapena ndi mbale ya plastic umene uja ndi umphawi ndi zinthu zinatikhaiti kukamba kutsogoloko makamaka pa ntchito zomwe tikufuna kupanga za chitukuko cha madera akumidzi komanso nkhani ya mgwirizano national unity panopa mdziko muno kukondera pa ntchito zosiyanasiyana kwa nyanya akulembana ndi okhaokhawo ntchito mtukula pa khomo weniweniyu akulandira mtukula pa khomo ndi osayeneranso kuti angalandire mtukula pa khomo ena kamandiuza kuti ngati ku Blantyre munzinda wa Blantyre muzapite kwa kamba pa mabottle store siku lolandira mtukula pa khomo muzapeza kuti alandirawo osa akuthamangira pa bottle store kwa kamba pomwe wina wake pena pake akufa ndi njala mwayi umene usana upeze ya ndi pali zambiri zomwe tizifotokoza kutsogoloko komano zomwe tizafotokoza misonkhano komanso ma manifesto athu ndithokoze anzanga ma trustees omwe tagwira ntchito yayikulu tokhatokha anthu 9 kapena 10 kuyambira pomwe chipaneja anachilembetsa tagwira ntchito yayikulu ngati mmaona kuti na zake zikuchedwa chifukwa choti nakuti anthu pena alipo ochepa manja ogwirawo analipo ochepa koma panopa zakhala bwino mwatipasa anthu otigwira nawo ntchito ndiye kuti ntchito iphweka ntchito ijaso iyenda mwachangu ndikuthokoza ndi ma trustees chifukwa cholimbika mkatimu munakumana ndi zokhoma zambiri komanso sikuti utrustiwo watha iyayi muzakhale ma trustees achipanichi chifukwa ndi zomwe zili kwa registrar of the political parties anzathu a media atulankhani tuthokozeni kwambiri mwagwira ntchito yabwino mwakhala nafe kuyambira dzulo ena kulemba za convention munayamba kulemba wiki yatha ifeyo kuchokera ku Japan sindingamkhala chete kumana kuthokozani kuti mwatithandiza mwagwira ntchito yayikulu kutheka kuti pena pake sitinachite bwino takupondani phazi zimenezo tikambirana mkati mwa ndimemo koma ndikuyankhula izi pofuna kuthokozani kwambiri anzathu a security ndikuyamikeninso a security mwagwiranso ntchito yayikulu anthu ena amaona ngati sizitheka kumano convention imavuta ngati muli ndi poor security management koma iyi yatheka mwagwira ntchito professionally panalibe zokangana panalibe zomenyana maone sesa kunena kuti nkati muno china chake chisalakwike ndipo ndikuthokozani kwambiri ndikafika pamenepo ndimalize ndikuyankhula chonchi kunena kuti mipando yomwe tatenga lero sili mipando tikangokhalira tikayigwirire ntchito ndibwerezenso kukuthokozani inuyo inu akachipani omachokera kutali pa constituency ma district ma region ine kwa ine ndikuthokoza chifukwa mukanati musabwere convention sikanatheka tiye ndipite tsopano ndi chikondi takhala tikunena kuti ino anthu amavuta iya kuno anthu akufuna salu akufuna ma t-shirt ndinena kuti ikatha convention suti mangonena iya ndi convention chiyachitika yatha ndimuone kuti kondwani ujamani ndali zona chifukwa timafuna tizienda step by step so ndimawu amenewa ndilekeze pomwepo omwe mukubwerera mubwerere bwino muyende bwino omwe atitsekere ndi pemphero akumbukire kuti pempherera mayendedwe abwino pasi panavuta masiku ano komano tipempherere kuti tiyende bwino tikafike m'makwatho komanso ndamva kuti analengeza paja kuti no pamene tikutseka ndiye kuti zonse zikatha ma paja munati ma NGC members abwere kuno ma NGC members abwera kuno kuti no tizatengesa chithunzi tizatoletsa chithunzi ngati cabinet ya nyuwani chachikulu tiyentike mulungu patsogolo tikumana ndi zopinja zonse sizikhale zabwino komano mulungu akutiyankhula tsiku la lero kunena kuti muzopinja zonse zomweno tikumane nazo muzokoma zonse zomwe tikumane nazo tisayang'ane kumanzere tisayang'ane kumanja tisayang'ane mbuyo koma tilunjike kupita chitsogolo ndifaike ngakhale Mose anamuuza kuti auze aziyenda ndiwamenyera nkhondo choncho sikoma kwambiri ambuye akudalitseni akhale nanu zikoma kwambiri ifo achomvesera mulungu akudalitseni komanso adalitse dziko lonse la Malawi zikoma kwambiri
koma anangomwa mwayankhula speech yamphamvu kwambiri pamene paja chinthu chimene chandigwira kwambiri mtima ndichoti chipani cha PDP chikupita opanda opikisana ogwirizana naye tinaona PDP muno mukupita nokha
ife tikupita tokha ndimene tilili ndimene zakhalirenso kutsogoloko ndimayankhula chifukwa chani chifukwa anthu ena mwina poyankhula moderera amaona ngati kuti mwina chinthu chitinangoyamba kuti basi fula tikagwirizane mwina ndi anthu ena ife sili choncho ya ngatino kungazakhale ena ufuna kubwera kuti agwirizane nafe mwina azabwerano mwina kutipempha ndiwo koma pano pa ife decision yathu imwe tinapanga ngakhale ma trustees ndiona tizapita kuchisankho
kwatoka lali chipani cha PDP
chukulimbisa ni ntima nchani PDP 6 months in or so
umboni ino umboni mauona mene ya indela convention ya atu kutino lijepani jona ule chiri ziko osalama wawe antuwa rana buwela wa ni ma representative chabe nangu tenga antuwa tatu pa constituency antuwa tatu pa district kumatuku njaku kuli antu ambiri kuma area kuli antu kuma district kuli antu kuma region kuli antu njawa ni ma representative now zimene zikuone sende kutu ngari jipani chundu changkala 4 to 6 months chafika size zimene nanga chakaki no jikamata kujitika zotani chajikunu jona kuti ife bene tukuenda tukuenda step by step nale mbesa jipani tunapanga launch tika ndi NGC tika hasu nima elections zena kutino antu akasankeno antu mwaku wafuna uta endese jipani si jipani jamu ntu wina aliense kwa ni jipani jagulu ni jipani jama Malawi niti apase mpata Malawi payuoka kutino asanka ya sokulumu mwaku wafuna
1049 delegates ndo mwana likuno kukunye chisanko onseo inuyo malankula kuti mutengeke na kake muwapatse ngati kubwelele la transport yobwelera ndiyo pitiranso ndalama muzitenga kuti sitinamveko kuti biro imene mwagwiritsa ntchito convention ino ndi yochulukaso bwanji zikukhala bwanji kuno
nkhani yoti ndalama mukuyitenga kuti tikunena kuti ndikundama kondizengati mene mwanenelamo si ndalama zochuluka ngati mwina kubwezera anthu ndalama kuti apite makwawo chikukwana pafupi kandi 10 million ndinanga ingasoe 10 million kwa jangari Japan choti tibwezera anthu ma transport ngati sitingathe kupeza ndama zimenezo ndesi Japan kuli bwino mwina ati tingosiya tizipanga zina zimenezo akanayankha kwambiri ndi convention chair kumano ndama itagwirisa ntchito pafupi 200 million kwa
pati sosi kamena funding ya sosi ya indrama zimenezi ya chokera pati mwena bongo funa
mjumi wapita kwa convention antu wama kaa njira zingapo pali antu ena maweru isha za matandizira wama tuma kaa ndi jamati nomination fee yumu antu ama sonka ino wake umu wakwa pita sana pa maulindo neti ma user zimenezi ja nukuisa njito pa convention ingatini.
You've said you're not going to make any political partnerships or alliances ahead of the 2025 poll. What is giving you the confidence that you can actually carry the day with a six-month-old?
I think yourself is a living testimony to what you have seen today. A convention well attended, patronized in a fair manner, in a peaceful manner. This is what we call a well-structured party. This is what we call a party that is geared to victory. So when I'm saying that we are going as a party alone, yes, that's what we mean. That's what we agreed as trustees of the party. Whoever wants to work with us, they will come to us. Then we shall agree at that particular time. But for now, as a party, we have agreed as a party to walk alone, to go alone. And we are very confident that we are going to make it.
What's a convention bill? Because we have seen 1,049 delegates here. You have also pledged to give them back transport money. We do not want to make the calculations, but we would love you to let us in on it.
We spent about 200 million kwacha for this convention. But again, transport and reinvestments from where they will offboard the buses to their villages. It's not just a lot of money. That's not a lot of money. So we can manage. If a party, as a party, we are failing to cough up to something like 10, 11 million, then we are doomed. We are not qualified to be a serious party.
The last one, various positions at this convention are born and opposed.
Yes.
How are you interpreting this?
Well, because it's a new party, in the history of political parties in the country, this is the first of its kind for a party well, that has just started to go for a convention. Parties have started in this country, and we as PDP, we were at liberty as the president, the interim president, I was at liberty to be appointing people to different positions up to 2030, but I said no, whatever happens, let's throw the ball to the court of the owners of the party.
So this is what we should be saying is this is the first of its kind. Parties have been formed in the country, but not going for convention. They would go to the convention maybe after 5 years. And back to your question, to say that I've forgotten what you said, but the bottom line is we are geared to victory, and we are going to make it.
But where are your friends? We saw people like Griselda Jeffrey, Nicholas Dawsey. They were all over with you in your time in DPP as DPP Vice President for the South. Where are they? We expected them to be here contesting in some of the oppositions. Are you co-opting them or something?
I can't answer on their behalf. I think one day we'll ask them to say, where are you? But I'll not be competent enough to answer that question. But suffice to say that as a new party, we are giving opportunities to new entrants on the political scene.
Anzano ali kuti a Griselda Jeffrey a Nicholas Dawsey ena mayo omuti maimbe kuzotira aone kuno
senengate kwa yankira vamuna mwake next time muna mudza afunsa kuti ali kuti kuma chachi kuno njoni nakuti ngati chipani so cha nyuwani nga tanena kuti tifuna kupereka mwai tifuna kupereka mpata kwa anthu a nyuwani kuti no naoso alowe kondale aisere kondale makamaka achinyamata kumaso azimai.
Your Excellency, congratulations on your new role.
My pleasure, thank you.
Wish you well. Thank you.
September 2020.